Agombo ni akon mujumbe marwa ni Suba South ka. En puoth jogo ombulu. To ka gimigo mondo idonegi. Nyaka idonegi mowinjore. Kendo ka gimigo mondo idonegi. Nyaka idonegi kaka gidwaro. Omiyo wakono mheshimiwa Mondi Karoli. Ni yes migoyono ne mari gofisi. Jo Suba Simu Mondi Karoli. Wane mwane wami mandate mondi chunge loa. Tisewe chunge loa, hizi chunge loa ruto kusie peni. Omiyo kawuono maisoro mojo pinyo. Kochako medwa murwa medwa ne jo pinyo dhinyo. Re omiyo wakwedo chik mar financial.
Karame maisha mepanda. Uchumi mepanda. Vijana wanaumia. Wamama wanaumia. Bunge yetu anaenda assembly kupiga yes. Tunataka kumwambia leo tunamzika, tumemkataa, tutampeleka nyumbani asubuhi na mapema.
Voting for a bill that is going to bring us down economically.
Yes.
Voting for a bill that is going to bring us down financially.
Yes.
And we are warning him with this office.
Yes.
That we are going to sanction him. We are going to bring him down in 2027.